Nivyo turashobora gucanamwe mu nyuma kuko ntazibona zita kubitana amahembe nkamubera mubi
gose
canka kambera mubi bikankwa mwanya ko twihanganiranira mugabe ivyo ntibizokora ico yamaze mu buzima bw'iwanje ntibizokora ivyo yankoreye kandi nanje ntibizokora ivyo namumariye rero namwe mu mwubahe ubwo bizokwanka bikanka ko bahuza imico solution si uca uja kuri rezo socio uvuge ngo kunuku kunuku genda mwiyuzuze bidakunze ko mwiyuzuza wihorere urumva uhore parce que uyigiye kuvuga kuri rezo social hari amajambo menshi bibiri ivuga yukava mu bupfu bwinshi
mu matimbe gukira amarira se niki cyatu bivuga ati nka jewe ndaje kwa Fanny Lavine muri twafa hari ya kwanuraza nico kintu cyabitumye bivuga ati reka nigire kuri bariya ko tuzi yuko hari abakinyi b'amarira se afite amakeb cyangwa amatim menshi ariko nico kintu cyatumye bivuga ati kanigire muri twafa
so icya ikintu cyatumye nja muri twafa
Murabe
twafa ndayikonda ndayikonda kandi ama filme bakina vrema ya yanyigisha ukuntu nayakonda
kabisa ya
narayakonda hari ukuntu unyene mu wabana se nkama stress nyene se nko akababaro nka izireba nka cyanumva nyene ka filme kweri ni sawa ga filme nyene basi zirahanura kandi zikakuruhura mu mutima nyene hari gihe nyene mba ngumva nyene wo turika kubera ibibazo
kandi kumwe ndiko ndakubona hari abazoze barakumpera za sinema za maye mu cyari yabo Yes, grandma people and it's in school with Zeneza, you with Zeneza, and to Mize, and Eza, Shoko Kirana, Urimo Rundi Eka, and no one's to Churundi, Shoko Kirana, Ekanama Garana Kitseriko, with Zedimana Yuko, if Yose, Evira Genda, and Eza, and Itqua, MC Gondo Surina, and Murabona Hari in Beriachu, if you say, about Timido with the Sands. The Vuga Mumambaro. Hari ho umwe bamenyereye ariko ndavuga hari nabandi hari ndavuga neza yuko baramuwe na atruwafa hari yakwa inkunzi imana uraske canke enoraske ntare hamwe na uwimana fagzin ebenshi muzi nka Fanny Lavine rekana mwakira hari ya muco umeze neza
tumeze jemeze neza
ariko nawe hari ku ruhande ko munda twenga basi nimo se rumusi ibyishimo
ehe nina ha information mu biganire naba ko buza ngo
ya
yesu
ariko bambere gato kugira nabonye tubumve niryo gyambere bana babonye tugiye kubabona no mu mariresi no umusi wari umusi w'amateka umeze neza hari abakuru
umeze neza banyitwa Emeline
ariko ni ari gusa mu fisa na kaike hariya kaka ni bakunze ko nakaka
eh Bianca
Bianca.
Bianca.
Yeah. Umumere hari.
Bianca.
Bianca.
Bianca. Bianca.
Bianca. Bianca. Bianca. Bianca.
Bianca. Bianca. Bianca. Bianca. Bianca. Bianca.
Bianca.
Bianca. Bianca.
Kabisa tinamuna bade fsama iki ihariya.
Rakuze bakamagara ku ishure.
Ya, mumpere hari nawe natwidondora cyane.
Muzirimukije ni twa Louis, ni gusengwa.
Ya.
Eshi bakunze kumpamagara Lulu.
Ya. Ya.
Akaye
Lulu. Lulu. Wiyumva gute ekuru no musi udasanzwe? Waramuwe mu muryango wa Trufa kwa Nuraski ha na Fanny Lavine
uno munsi numva nezerewe cyane numva nishimye kandi cyane nezerewe no kuba muri uno muryango wa Trufa company numva ndabyishimiye kandi cyane
kabisa ya mu merenga umuco uno musaricaranye novuga yuko muri batoyi wiwe reka kugemera uko kandi ni navyo mucho kuba wicaranye n'abatoyi bawo nica ikirumva bo babwira unabatekerira cyangwa unabakibura kubera binjiye ndavuga mu kibuga cy'abakuzi mu kibuga cy'ama challenge mu kibuga cha bazovugwa bazobwigwa amajambo menshi agiye atandukanye
ya ikintu ca mbere co nyene nuko nababwira ko natwe tubanezererewe kuba mu muryango wagutse natwe bwe turaryoherwa kera twavuga ngo ni team ya True Afa ugasanga turi bane ngo bane nyene ya president somene ugasanga umwe yagiye hakagera igihe tugahera tugasigara turi zi order secrétaire nande ugasanga nyene turaba ariko no munsi turabantu benshi umujyango munini wagutse yes mu bisanzwe ino ni biki no cito ni vyivugo vya Fanny Lavine canke ni vyirata uno munsi arafise ibintu yirata ubwa mbere felicitation kuri we hama tubakira ikintu ca mbere no babwira kuri ku Imana ahantu muje nivyo beshi tuza dushaka ubustar dushaka kwamamara dushaka tugira iki kuko ivyo ni nkako kazi gasigaye nkunda kubivuga te réseaux sociaux no kumenga biragwe ko tubitahura ariko ni ahantu hasigaye akazi nubwo umenga ntigahemba ariko kicwa akazi ariko kandi hari abantu bitunze tubona kino chambere rero nabashimye kubona baritahuye bagashima kugaragaza impano zabo bakumva boja habona bubova mu rufuri ariko ahantu muja ntihoroshe sivyo ga biancha ahantu muja ntihoroshe yes peut-être ko mwama mubibona kumbuga je ndiko ndabivuga mushobora kutavyumva kubera jewe ntarubwa baranyambika oya vraiment abo no beshere mugabo hari abantu beshi bagwambaye ubugwana babereye yeah ubu batakigira batagihangayika ngo bamvuze ibi ngo bagize ibi ahubwo baba barabatabavuze ariko niwo mutima wabo nizo niyo supportema yabo ariko mwe namwe mufise ukuntu mumeze muje ku ahantu muvugwa aha muje kubinyenyeri nyakamaro kinyenyeri rero no kumurikira abandi nyenyeri guma igenda mwijoro abana bayibonye bariruka ngo nikigenda joro ngo numurozi ngo niki ariko iyifashe stabilite yayo bikaka nkuko biri ngombwa ntigumizimagurika vyukuri raranga inzira nyenyeri ni kimenyetso gikomeye cyane muri kamuri bible ko yatwaye babanyabwenge ya ubu rero mugomba kuba abantu bazima muje ahantu bitoroshe kukintu kijanye naco no kwamamara kwamamara sinovuga ngo ntango hari umuntu acavuga ngo je sishaka kwamamara none kuri kamera utamamaye wucu baho gute numva muzokwamamara kandi ni wifata nabi uzokwamamara nk'umuntu yifata nabi uwifata neza n'uwifata nabi mwese muri amamara ahubwo fair attention kubi kwamamaye mu buryo ki ushaka kwamamara mu buryo ki hari abantu benshi ngabatubereye akarorero basaziyemo mwino y'industry kandi ari abantu b'urupfasoni bubuntu hano hano urashobora kuza ukumva nkuru umustari ahindura ingendo kazi kuvuga mani ugasanga vya nyene ngo hahiye siko ugasanga wigize ibintu vyinshi ugasanga wahevye abantu ntumenye ko ibi bintu ikintu cambera ari abantu en plus dosa karene nabivuze turi kumwe n'aba Clarisse muzobona abantu benshi namusanga abantu bari nyuma yanyu babarungitse ngo cahaje ngo cakwafane ngo birashoboka ngo naye ngo ucutangura ngo ivyi wawe who are you urinde uno mwanya fani kugira shike hajya ahantu hari challenge yaciyemo naje wongeze si habigose kugira ndahagere hari ahantu naci kandi hari n'ahandi hantu ngomba guca kugira nshike hajya fani ageze nivyo turi mu kiganiro mwe ntimuce muri abahijya ngo nije ngo nshikirwe kuvuga ifi uko twumvirizanya kandi tugatahurana urumva rero usangwa namwe bw'inyuma hanyu hari abantu bavuze ngo cankufasha ngo ukore iyiwawe hano hakozwe filme nyinshi zirimo ubuhinga bwinshi zijyoje cyane ariko ntazo tuzi rumva cyabibaza rero kubera iki tutazizi kandi zakozwe n'amafaranga menshi nkuko muzobibona mwe ntimuri abana na Fanny mu matournage menshi muhura akora ijyagezaho we iyo bayikorera n'amafaranga make umuzi muzakora na seri mukabona amafaranga ariko arahemba cameraman mukabona amafaranga mwebwe mwenyene mujya mukabona ama déplacement mazo barihira titahawe tahari atahari ntuzocubona bino bintu karakazi kandi atarako gufite natako ya rero mube hange yadukomeje namwe kandi zibakomeze gikuru no kwigenga ubuntu urumva ikintu gitera igikundiro ikintu gitera amahoro si ukuvuga ngo jenga sike ngo ndumukinyi wa filime ngo we ngo vipi urumva ugasanga usika uca hari akugirura nk'ico kirato ngo mani ndacambara ikamba mbira abantu bakankurikira nurayiboniye ndafuwa pasa umuntu yanyandikiye ngo muco ngo duhure muri bisi ngo yo ngo muco ngo nawe kwari ngo uracafata bisi erega nibaza ni black shitsa no muhira n'ubundi aranyandikira nanje hari ukuntu duhurira muri bisi ukamva mvuze ati hewe tide muti nawe kwari uracafata bisi je nkibaza ni black wowe ntizari black shitsa no muhira aranyandikira cha nibaza none ndibaza none uyu muntu ugira mbaze ko fata bisi abikuye kuki nuko ndayirenge namenye ko uwo munsi ninize kugira ndo nke zijya sisa fate buse ku mustari akanakajya nakazi kubukina filme nkuko bakanduri numubaji bigufasha ku managing amafaranga yawe nkuko wo ya managing waba warimi umuntu urumva nisha bituma ngugare iki ngo Fanny Lavine ngo yambara ukungu agira mu modoka afise ukuntu we yabirose afise ahantu yaciye naho ugomba guca ushora kwaca ntushike ariko ivyo kandi ntibikumara ivyizigire kindi kintu naco itambere ryo mwibi bintu ntigihuta jewe maze imyaka ingahe urumva ikintu kizogufasha nubuntu gusa ubuntu buce buguha abantu abantu babace baguha ibintu setu nta nikindi rero abantu baca babanza inyuma ngo gukora ibintu byiwawe uje nshaka ngo giruku ushaka ngo giruku ngo kunuko kunuko apana wewe kugeza umunsi Fanny Lavine ico ndamukundira wenye nabonye kusohoka kwageze kusohoka ara gusohora neza mu rufaso ni ntangere je ndababera karorero basi nivyo turashobora gucana mwo mu nyuma kuko ntazi bona zita kubitana amahembe nka mubera mubi
gose
canka kambera mubi bikankwa mwanya ko twihanganiranira mugabe ivyo ntibizokora ico yamaze mu buzima bw'iwanje ntibizokora ivyo yankoreye kandi nanje ntibizokora ivyo namumariye rero namwe mu mwubahe ubwo bizokwanka bikanka ko bahuza imico solution si uca uja kuri rezo socio uvuge ngo kunuko kunuko genda mwiyuzuze bidakunze ko mwiyuzuza wihorere urumva uhore paske uyigiye kuvuga kuri rezo socio hari amajambo menshi bibiri ivuga yuko avamwe ubupfu bwinshi amajambo menshi avamwe ubupfu kandi bwinshi hari kugenda kuvuga mwarabibonye ibintu byinshi bigenda biba ukagenda ukavuga umuntu ugasanga wiwe bigukuye ko confiance ugasanga abantu bari bagufitiye confiance barabukuntu uvuga barabukuntu utagira ibanga ibi bintu ro buriya nibanga ugasanga bakwankiyemwo waruzi nguje gucafuza runaka namba jewe mfise umugisha nukuri kw'Imana nta ntamwe uzoca uwunkureko namba mfise 6 nta ntamwe uzoca imveko namba mfise umukoshi nta ntamwe uzoca ngo uwunkureko yes umukoshi umugisha ni vyo umuntu biriko ugiciciwe nta muntu uzokora ko umugisha nta n'umuntu kandi uzokora ko umukoshi yes mwisange rero mumenye urubuga muje gukorerako muba abantu burupfaso ndasubiyemwe urupfaso nibirwa bavuga ko turi imaraya ntibabesha turimwo urumva ibirwa bavuga ko turi bisuma twiba ba diaspora ntibabenshe turimwo turimwo narababwi
ya
turi none uno we ubahe ubahe jemba munyaka biga ubahe murumva izi quartier zose zahuriye nga dufise ya mico imwe y'abanyakinindo imwe y'abakamenge imwe ya miryango y'abashubi y'abahanza duhuriye mu muryango umwe witwa sinema nzanye ya mico yanje naka kanazanye ya mico yiwe rero umuje we nugira ibintu by'abahanza je sinca nitwa muhanza rumva je we nguma ndi wa muntu namba ndi umuki nguma ndi wa muntu yes namuzanye ibintu byo mu mirango bakavuga ngo ujyango ana mu mirango basi ntubitse jewe mu nyakabika sincamera nkabo niwe wenyene rero gusa ikibabaje iyo bavuze yuko turi ndaya ntaco bintu sha
kandi kugira n'umuntu anabivuge
arayifise rega arayifise atuje kwidandaza nabisubiyemo muje kwidandaza rumva muje kwidandaza iyo tuvuze kudandaza umubiri mwumva bajya ba prostitution mwumva abantu bakora uburayo uje kudandaza umunwa uje kudandaza ubwenge uje kudandaza ya moso zimwe amamuvuga uje kudandaza iki 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 byabisatse rero uri ku isoko urumva uri ku isoko ku isoko ubonwa na benshi kandi ibyo byose ni mwabikora nukuri ku Imana nudandaza itomate ziboze erega urabusanga itomate bataye ku isoko ngo ziboze ziragugwa zipfuma zigugwa make ariko waziguza aravuga ko zari zibishe nubwo yaziguze urumva ahantu kuri ku Imana uzanye yo gahunda ntuburi isoko ntuyibura rero uko tuzo uko ivyo tuzama nivyo bizotuma biduhakati kandi nico mugaragaza impano zanyu kwa Fanny Lavine ushobora kubona ata kintu kuyeyo mugana kugaragaza nta kintu kizosumba kugaragaza impano yawe kugukoresha urumva agukoresheje abantu bakakubona nimipaka tuzoyimena yes rero mwisange mugira ikinyabufura abasanzwe musenga ibintu bihebesha gusenga ahubwo bigusaba gusenga ya akira
cyane ya ya mukurangiza leta hari amatimu menshi agiye atandukanye yaba mu Burundi arimo amatimu yo gukina amarira yose niki cyatumye bivuga ati nka jewe ndaje kwa Fanny Lavine muri tuwafa hari ya kwa nuraza nicyo kintu cyabitumye bivuga ati reka nigire kuri bariya ko tuzi yuko hari abakinyi b'amarira yose bafite amakeb cyangwa amatimu menshi ariko nico kintu chatumye uvuga ati kanigire muri
trois ah so icya ikintu chatumye nja muri trois fa
murabe
trois fa ndayikonda ndayikonda kandi ama film bakina vraiment ya yanyigisha ukuntu nayakonda
kabisa
narayakonda hari ukuntu nyene wabana se nk'ama stress nyene se nko akababaro nka izireba nka cyanumva nyene ka filme kweri ni sawa ga filme nyene basi zirahanura kandi zikakuruhura mu mutima nyene hari gihe nyene mba ngumva nyene wo turika kubera ibibazo
kandi ukungire ndiko ndakubona hari abazozi barakumpera za sinema za maye mu cyari yabo
Eko urumva nyene urumva nyene je nabikunze kubera intuze nyene byaranduhura nyene stress kandi bikanyigisha kandi akanabirya akabirya kubera ari intuze ya ari basi batanga impanuro nziza
ya yamumera ngaho kugira mukurangiza mbega winjiye mu mariresi wahora ukurikirana
eko namukurikirana
kuva munahuye FANNY LAVINE hari yasaga meze gute icyo ikintu wumva ubona mubwira kiri no ku mutima
musabira kugira ubwenge uvuye ku mana nka bumwe Salomo yarafise no kuvuga yashoboye ikintu gikomeye ntigeze mbona ku bandi ba CEO yashoboye kwegeranya abajene benshi kugira ngo basohore impano zabo berekane icyo bashoboye nabo ku bwanje novuga ati Imana imuhezagire uko yaramukoresheje nakuze nkunda ibintu bya filime ariko nkabura ahantu ushobora guca kugira ngo ngaragaze impano zanje mpanura abandi canke nigisha abandi ariko kuri uno munsi niteka twatewe kandi turizera neza ko tuzokorana neza kandi ndamusabira Imana ibashe kumuha uburyo azoha imuha uburyo kandi nanje adashobore kunsova canke kunsutena